every week, dial *144*8# to recharge your MTN account with 10 Rand airtime or more to stand a chance to win a share of prizes worth up to the value of 8 million Rand. And don't forget to subscribe. Danko. Welcome to Ama Fans Radio TV. It's the MTN 8 semi-finals. Orlando Pirates 2, Cape Town City 0. I'm joined by Ugonzales.
Hi boy, I'm not so cool.
What kilo are you crossing?
Hola, you kill.
You kill.
Aye.
What does that mean?
Because it's unkulunkulu mkhulu.
Yes.
Njengoba mkhulu so unkulunkulu uwenze ukuthi eshibhakane indlulele phambili yabona. So yeah, eshibhakane yamfitho. Ethusa abantu abaningi isizini.
It did.
Aye, asibeke sibe honest kayiwani mfitho yabona. Ethusa abantu abaningi but into engichaza ngayo ne ayithusi ithusa labantu laba abadlala bonke laba kwe M108 ayithusi laba abangekho kwe M108 ngoba laba yeah hayi mina ngithusi ngoba ngibusikalaka mina ngu study room mina manje ngiya studyisha ngiyababheka nje ama mistake kwabo ngibabheke nje mangibuya la ndlaya abantu
iyadlaya
yeah so
but usha uthi yes
Unganaki, angithi bayathanda ukunaka izinto zamahhala.
Bekuyi-friend
and lalela khona enye team kuma the time salungisele season ukuthi izocala nje ngoba nami ngisasele ngaphandle ngisastudyisha yabo. Ya wina amagame ayi-2.
Yeah.
Ngelanga eli-1. Mara manje asakhona ukora. Yabo.
Sundowns.
Ngizange ngithi hey ikhona. Ithime ayi-1 adlala amagame ayi-2.
Yiphi le Sundowns?
Ya wina amagame ayi-2.
Yes.
Ngelanga eli-1. But manje imbobo yokora amagule ngathi
sayivaliwe.
Yeah, sayivaliwe too much yabo.
Yes.
Angithi wena Sithibosi once uMentshisi walight mfethu ushisa utshani. And utshani umanzi awushi. Kushutshana womini.
Yes.
So khona la ka wakhona uMentshisi. Mangibheka lesa stadium manje bekuse ubusika nyana hadi becala ukuthi kancane ekashutshane. So eja amagola wasekho yabo.
Yeah,
wasekho.
Ahambe nalo uMentshisi vele. Ukhuluma ngoMentshisi yashalulile.
Yeah, wona loyo hey wavala izinto eziningi mfithi, wavala izinto eziningi.
Like spiritually.
Yeah, kiyo.
You know wavala izinto spiritually.
Yeah, mfithi hey ngaba yinkinga, ngaba nenkinga enkulu lapha yalo. But how's it, my friend? Hey, how's it? Long time, yo. No see.
Long as pendule.
Long
as pendule.
I have a problem, lana. Since mgano am gawa lo mentshisi mgano am. Ang sabon ushama kul. Upizo ukichima njenge kundwane linganamsila lapha mara hayi pale ngathi olibona imbobo sayibona kwenzakalani njengoba
sawbona ke
sawbona
uyangibuza rengtshela
ngiyakubuza ngithi oh kwenzakalani nami mngani wami
mina ngithi uzokhuluma nge TS Galaxy mntshisi
oh hayi ungasabi nge TS Galaxy ayikho I competition bese kuyo bese ku friend yabo
so kodwa le parents wakhuluma parents
I'm going to go to the Galaxy.
Awani
mangithi ngibabona
awani
mangithi angibaboni eksasa zingawe mfethu zingawe eksasa and uyakhichimisa ukhichimisa ngomuva so
ngcono ngiya participate ku M108 ngikhona ku M108
mara asikho lapho kungcono ukhona ku M108 but 99.1% uzongilandela ngibe ngale ku reserve
uyaphuma
eksasa ya sibe naye 99.1% ngoba awabakwazi ukora cabanga since iqalile M108 abakaze bakora mfethu baze bafika kuma semifinal
yes
nge on goal
yes
yes abakaze balikhoba kora goal so hay mapa bachubeke kwacanga ukuthi bazoba nenhlanhla ukuthi bakorelwe never angeke kuze kwenze mara mpintshamba ngekho lapho yabona khona lentwana le bathi uhotho
Dion.
Yes, yes. Ayi gorilla lentwana. Ayi nje kanja lentwana. Ayi lentwana iyadlala mfethu.
Yeah.
Yabona le ntwana? Ayi ayi intswembi, intswembi, intswembi ayi kakhulu. Yabona bese yazi namuhla khona into enge uMamiloni.
UMamiloni ubani?
Mamiloni khona lo ngathi bathi ujabu phule nyana ubani lo udaye inhlongo uJunior Khanya
ubani Gilberto Gilberto
yes
Gilberto
ayo ngathi scam lo yampintsha
hayi scam
ngathi angima understand mfethu ayo ngathi bom scam
Mamiloni Mamiloni
I understand ayo ngathi scam mfethu yabona nokgonzolosa ngathi uzoba better than ulo ya
Yes.
Ndoda bamfakile na?
Yeah.
Ngiyezwa nje amabhakani ayajabula.
Bakanye.
Wabamba ibhola kayiwani. Wazama ukudrive wavuka phansi balithatha. Angisazanga sawubona omunye umnyakazo.
Yes.
It's scamless.
He's a scam.
Amamiloni mele bawalande. Hayi, uyabona?
Bafuna refund.
Yabona amabhadala school fees.
Yes.
Amina umntana hambe ngomtshela ukuthi ngicela ulande school fees sami.
Lesi futhi bayibune.
Eh, mfethu. Mara mocabanga uyayideserve leya. Phela.
Azigila.
Silinini ubamba amabhola ushona ku goalkeeper wakhe.
Sira ngamhlanje Gilberto.
Hayi namuhla sininiki kule game endlulile.
Yes.
Eh.
Ukuthi la boyela mraho.
Cheka
goalkeeper yaye. Athi babara ro.
Hayibo.
Athika.
Eh, yabona. Maye kuna something lapha yana mele bayicheck. Yeah, mhlambe bambonile uGilberto lo obekakhona babachintshela ngomunye. Baswipe babo. Ungasuyi. Ay lo scam lo
empilo.
Ay scam.
Ngitshela uthi Gilberto UIA
Eh Gilberto, I want to talk English now. My brother Gilberto, you are the scam. If you don't pick up your socks, you are the scam.
Ngiyazi Gilberto.
Eish.
Ukhuluma isiPortuguese, ungakhuluma ngesiPortuguese uzokuzwa.
Mr Gilberto. Hey, u quero falar língua portuguesa agora, but eu não sei falar língua portuguesa, but eu não falo língua portuguesa.
Não, você não sabe player. Lisa player arena, você não sabe player.
Não. É que esquema.
Ah, você não sabe player, você player arena. Você essa time arena, você não sabe player já. Você não sabe não mais.
Você vai player já não.
Mara guys, gente balekile imfuno ukubonga futhi kubhakaniya asibeni honest futhi ibhakaniya ama supporter okhona ayaphuma agcwalisa stadium bese khona thina ama chiefs but besimbalwa ubheke kusasa eDurban
kuzobe kunjani
kuba gcwele thina ama chiefs gcwele namabhakaniya
ama sundowns
ah
mini association of
ama sundowns uzoba ngekho egaming yakusasa
banayo imali ku eDurban
Hayi bafethu.
Ene mfethu.
Ama fodi yatheben.
Hayi bahluleke ilo ile.
Baba gama
ba. Ile stadium lesibese kuso lesa. Lesabo
lesa.
Yes. Lucas
uma manje bakayi pass
eyangala. Ebuya. Ibhasi eyaphuma ile time bathi bozama ama supporter bathi bohambisa ama membership card inini bayabo ma kuphi abantu ba eh banika abantu ama ticket banika abantu ama lento zakho abantu bayajabula
yile ama ticket
ayifuna nami ngiwatholile abantu bayajabula ne
yeah
bathatha la mathikithi wabo lapho mabaqeda ukuhamba badala abasijwayele bawa flash
kanjalo nje
kanjalo nje angithi bebafuna ukushuda nabo Thembazwane bafuna bashude nabo sibani banyana boshalulile into bebayifuna le
ngiyakuthola
after lokho bafaka kuselo kaham mfethu abanami ma support and guys
ma support
no guys before ngisho man of the match ngicela like ama supporter aphume bafethu ngobuningi yeah and kubhlungu bafethu yabona iCape Town City
yes
idliwe ngoba ayina ma support yazi kuthe makuphunywa la stadium ngibone only 2 support eCape Town City so guys indima yethu as ama support iyasebenza guys and ma support aphumani ngobuningi nize e stadium like noma ungadliwa noma ungawina but is a stadium ngoba kusizana uyadliwa uduba i team yakho mawuqedwe ubamba inkunzi sininini sokuvakashela emaseyileni uyabona la kumnandi la asidla joy as ama support so all the supporters and supporter nani endubile nibhizi nibhema ama drugs or nibhema insango kuphi la nibhema khona ngicela nize stadium
please
silisane naloku udlame man udlame alifuniki asambeni size ne stadium supporteni ama team wethu eya ngokuwathanda i man of the match azubani
ubani
hoto
tiyonotho
hoto
khila ukhohlwa ngokufaka i 15 rand ye MTN mos ku star 144 star 8
mfethu yazini
no
ngifakela no ungasabi na ikhona
oh ikhona
let
ama player
no angifuni
ukuthenga 150
angifuni ukuthenga ama player
mina ngi player 150
mina ngisho ngale
ngikhula
ngiyilona ngizoyiwina ne
yes
mina ngiyothenga ama supporter we Sundowns
yeah
ngiwathenge kuza yogcwalisa Sundowns ngizofuna nje abantu abanga support next ngathi ngibathenge ngithi ngicela nithathe le mali no support Sundowns ngoba Sundowns iyenza kahle but dololo
next support
thank you killer
nazoke
thank you killer
thank you.